unono wami uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza unono wami uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza jikelele uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza jikelele uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza
wamunona ufika ngena nasesixekweni kuphithizela athi xa edlula uqunyisela angasuka drive kugigizela ndimphethe kahle ukhathalela uthi xumfuna uphanjanela intombi yelali khona izalela ndithe ndawumbona ndathi kwanela mixakatho yethu isifanele naxa ethetha qho umanyela uthi xunati sisityelela nasentloko uzobuyethwela abamelwane bafuna amaxhwele noba ndimkile akabi nasikhwele gama lokwenza ngunobubele gama lokwenza ngunobubele
unono wami uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza unono wami uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza jikelele uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza jikelele uyajikeleza xa eza kuwe uyajikeleza
intliziyo yakhe ndayiba kwathi thiki balila impilo bazoqini khaya lami lamila babentuka ngokusasala kokunababekhala mameli ndo zakudala ubokhumbula mamekhaya.